moisturizer.
Hello?
Makhulumasheshe, kuhamba kanjani? Uright?
Yeah, it's right, ngi-right bafo.
Eh, mfethu kade ngikufuna kanjani ndodazi.
Okay, ubudinga?
Eh, bengidinga. Ukuphi njengamanje mfethu?
Angizwa.
Ngithi ukuphi njengamanje?
Hawu, ubuzelani?
Hawu, ngibuzelani?
Eh.
Ngibuzela ukwazi.
Ubuzela ukwazi?
Angifuni ukwazi.
Ufuna ukwazi? Ufuna ukwazi? Weye ukwazi akekho la mfethu, ufuna umuntu ongekho la, ngimazi ukwazi. Kade ngamgcina.
Angisho ukwazi owumuntu, ngisho ukwazi ukuthi ngibuzela ukuthi ngazi ukuthi
uya futhi ukwazi akahlali ndawonye, zama inamba yakhe ungcono umfonele.
Inamba yakwenzani manje? Cha ngithi ngitshela indawo kuyona mina ukuze ngazi ukuze
ngibuze indawo enguyo.
Eh ngifuna indawo kuyona.
Hawu uyibuzelani?
Ngibuzelani? Ngibuzela ukwazi.
Ngishilo nje ngathi ukwazi angimazi. Uyibuzelani indawo engikuyona?
Eh ngithi ngoba ngifuna ukwazi.
Angazi ngisho kwesingaka ukwazi akekho la angimazi.
Akekho kanja eh angifuni umuntu ukwazi owumuntu. Ngithi ngifuna ukwazi
ukuthi ufuna ukwazi eh.
Yebo yazi ukuthini ngimoshe isikhathi. Bye bye.
Hayi ngibona ngathi wena umoshela mina isikhathi uzongibuza ukwazi ngikutshela ukuthi akekho angimazi. Bye bye.
Hello, eh, Makhulumasheshe.
Yeah, Sthe'sZuluJokes.
Uthi kwenzani?
Lo mngani wakho engangithi udokotela kanti umdlwenguli uyadlwengula.
Dlwengule ba?
Cha, akadlwengula ngamuntu. Kodwa ngidlule emsebenzini wakhe ngamfice office lakhe egqoke iuniform ebhalwe ukuthi umdlwenguli. Kodwa ibibhalwe ngeEnglish ukuthi the rapist nomnyango weoffice lakhe nawe ubhalwe ukuthi the rapist.
Eh, akubhaliwe the rapist lapha nakubhalwe utherapist. Uyitherapist akayona ibe rapist.
Oh, okay. Kusho ukuthi ngenze iphutha ke ngibone wrong.
Ya bone ro.
Manje yena ngeke yena ngisize uma ngiphethwe izinyo, ngiyafa izinyo ndoda liyangibulala.
Phethwe izinyo, liyakhishwa phela izinyo.
Angikhulumi ngokukhipha izinyo mina, ngifuna ukuqeda ubuhlungu bezinyo kuphela.
Faka isanitizer.
Siyangibulala, usufuna ngife. Mase ngifa la ngibulawa isanitizer.
Ngeke ufe phela uzokuyigwinya nawo. Amatha uwagwinya.
Ha, iyabulala isanitizer, ayidliwa le yanto poison. Okay, kulungile ngizokwenza lokho, kodwa mangeke ngafa ngizoxabana nawe. Ngithi sizoxabana mayike yangibulala isanitizer, ungakukhohlwa lokho. Bye bye.
Okay. Ofisi kamba kanjani? Eh ngicina sikhuluma phela la na kwaphela i-airtime. Angazi uthene e-taxini, angazi ukuthi e-taxini kwenze njani, uthe e-taxini njani?
E-ranki bengithe backseat mina, yabo i-taxi rankile bese salinda ukuthi i-taxi igcwale angithi yabo.
Yeah, qhubeka ngilalele futhi mina ngifuna ukuzwa lento ekuthusile, lento othi kuthusile e-taxini kwenzakale.
Ungena omunye usihlamba nomunye ubhuti yabo, ungena omunye usistere nawe nomunye ubhuti yabo, ngoba uthu bazohlala la i-backseat yabo. Eh lo sistere bese ethi ukukhula kunobhuti yabo, ubhuti besamncane yabo.
Kubangene kwenzakalane e-taxini, ngisukuloku drive shona lena.
No, lo sisi cabanga mfethu yazi lo sisi lo bathe sebehlezi e-backseat lo sisi wavele wabamba isandla salo bhuti wasondeza kuyena lo sisi yabo wasibeka ebeleni lakhe.
Habe phambi kwabantu wenze njani lo bhuti walibamba ngempela ibele naye abantu bebuka.
Hayi wena wena sasho kuncane lo bhuti ayagcinanga ngokulibamba ibele lo bhuti yazi cabanga uze walimunca khona e-taxini mfethu.
Ha abantu bebuka lo bhuti ngizothi usamncane usisi ube semdala yini kunobhuti ngoba ngeza ubhuti uthi ube samncane kunosisi.
Yeah yena usisi yena ube sethe ukukhula kunobhuti ngoba lo sisi mhlawumbe ube la ko 30 years yabo bese khulile usisi yena kunobhuti.
Yeah ubhuti yena mocabanga ube neminyaka emingaki?
No bhuti ube semncane ngoba mangicabanga hayi bengakawuhlanganisa unyaka mhlawumbe ube la ko 6 months.
Hawu awukho serious wena ngalento oyishoyo wena umoshisi etha. Hey ngiyakubonga mngani wami ngezwe kuthi usuhlala nentombi.
Belo zwe kahle bafu umfazi impela lo umfazi womshado lo yani.
Hawu into enhleke leyo Makhulumasheshe. Indoda ingahlali yodwa.
Ya mfowethu. Hawu ndiwa clean uyapheka ukuthele lo muntu osifazane.
Hayi kumnandi ke.
Cabanga nje ndoda mangi off nje ngingayile emsebenzini. Hawu ngithi sengivukile nje sengiqedene nokugeza. Mase ngingena kitchen nje mangidoze sihlala ngihlala. Avela ngilethele ishisayo ibreakfast in bed tafuleni.
Akulethele kitchen. Akulethele ini?
Ngisho ukuthi phela bafu uvela nginike nje breakfast in bed ngiqedwe ungena kitchen. Uthathi ngiyahlala nje.
Yini breakfast in bed?
Ngishisa idlo sasekuseni ngibuza into eyodwa.
Cha angilwe mfethu
ngishilo nje ngathi ibreakfast in bed isidlo sasekuseni angiphinda phindisa into eyodwa nje kwenze njani konje njalo vele wena mangeke ngakhuluma igama elilodwa leEnglish uvela usizakale ngami uloku uthanda ukuzenza clever wazi kakhulu isiNgisi angifuni ngabe umuntu ozenza ngcono mina ngoba phela wonke umuntu usho kanjalo ukuthi ibreakfast in bed isidlo sasekuseni ngisho ingane ifunda isikole ngoba ngisho umlungu omhlophe nje mayesevukile esedla udla ibreakfast in bed ngoba phela usuke sephumile empedleni lokho ukuthi in bed kusho ukuthi empedeni wena ke ngoba nakho wazi kakhulu ukusofuna ukungiphindisa isiNgisi ke manje futhi awuthi ngivala ifoni yami bye bye.
Hello Makhulumasheshe
gone
ngafika kancoma ngithi uthola umeme manje seniqatshaniswa yini?
Hayi sokuyabheda lowo muntu lowo.
Sewulowo muntu manje.
Fike wacela imali yekhanda. Ngaphuma ngaye e-tuck shop ngawabuza ama price amaphilisi ekhanda. Basho ke e-tuck shop ukuthi amaphilisi ekhanda awu 3 rand. Ngokuthi bengamahle ukuthi ujwayele i-disprin noma i-grandpa. Ngathi hayi angiphindele endlini. Manje ngimnikeza u 5 rand akwazi ukuthi ayithengele yena amaphilisi afunayo. Ngize ngamtshela ukuthi hayi ngabe sawuletha ushintsha akakhululeke ngoshintsha. Uyangibuza ukuthi imali yani le 5 rand ngimnika wona. Ngiyamtshela ukuthi imali yekhanda le kade ekhala ngayo. Ngimnika u 3 rand wamaphilisi plus u 2 rand ngaphezulu ukuthenga into ayithandayo. Esikhundleni saloko yena ungijikijela ngemali ebusweni ngingqaphela uthathe isigwamo uyahamba uthi uyangishiya manje. Uthi ngimenze isiphofu.
Cha phela Makhulumasheshe. Usuke ngasho ukuthi uphethwe yikhanda usuke efuna imali eyinwele njengemali eyinwele imali eyinzipho
ngoba kukhona imali yensimbi nemali yephepha injani ke eyinwele neyinzipho
caphela ngisho ukuthi iyakhiwe ngeyinwele noma ngeyinzipho
wena uyathanda ukuthi ngichazele inkinga yami ngikhulumela umsangano nje hayi angivala ifoni bye bye.
Hello.
Hey, Makhulumasheshe, ubuye wenze njani kanti? Izolo sikhulume kahle, ngikubona uphethe leya move, uzofika sobuka leya move, wavuma. Manje usuyangivalela manje, usuyikhiyela wedwa endlini. Yini, bese kwenze njani vele?
Cha, ngibuye ngacabanga phela ukuthi ngeke ngiyibuke nawe ifilimu.
Ngenzeni manje mina?
Hayi, ngeke ngiyibuke nawe ifilimu ngoba wena phela wazi English manje, ngabe khulume yabezwa mina ngibezwa. Mina lapho ngisuke ngisalinde ukuthi badubulane, babulalane. Wena mabe saxoxa, vele ngikuzwa usuhleka, ngingazi ukuthi mina ifilimu engayibuka nawe yesiZulu, noma ikhuluma isiChina kuphela ingabhali lutho kwiscreen. Hayi, kodwa yeEnglish, njengale yamaChina made.
China elide, amaChina mafishane amaChina. Uba eChina elide, Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan, bafishane nje amaChina fethu. Uba eChina elide.
Amafishane amaChina made amaChina, njengoba nombhalo ubhaliwe ukuthi amaChina made.
Kubhalwe futhi amaChina made.
Umbhalo ubhaliwe ukuthi amaChina made. Ziningabe izinto ezibhaliwe ukuthi made amaChina. Ngoba lezi zinto ezithengwayo ngisho amathoyizi abhaliwe ukuthi made in China.
Made in China lo yana kusho made.
Akubhali ume, ubhali uma. Ngiyathanda lokhu kwenza isifundiso. Uyabona ke lento engiyishoyo.
Cha, mfethu asixabane, mfethu sisakhuluma.
Uzenze into eyazi kakhulu. Yiko ongafuni ukuhlala nawe ngibuke imuvi. Ngoba uyitshela ukuthi wazi kakhulu. Wena uyitshela ukuthi uhlakaniphe kakhulu wena. Kanti ikhanda lakho alisebenzi. Ikhanda lakho alisebenzi. Your head is unemployed. Wena nje ngeke ngathi ngivale ifoni yami futhi.
Masheshe.
Hello.
Yeah, mfethu, izindaba ezibuhlungu la uthi ulahlekelwe 100 rand.
Cha, ngilahlekelwe 90 rand.
U 90 rand.
Beku 50 rand owodwa, no 20 rand ababili. Beku 90 rand.
Aw, sorry mfethu. Eh, kuyafana no 200, phela lo.
Cha cha, awumeke. Akufani no 200. 100 no 90 akufani.
Cha, ngisho ukuthi phela kucishe kufane.
Hayi bo, waqhubeka wafana izinto ezinde ezingafani. U 90, u 9 no 0, 100 u 1 no 0 ababili. Ayifani le nto, umehla u 10 rand.
Eh, yima wo.
Ngoza nje ukufana izinto ezingafani. Futhi le nje ake ngitshontshela imali yami ngizoyiyela enyangeni.
Kwemele enyangeni?
Ya, uzobona wena.
Inyanga bese kukhokhisa malini?
Ucebo ungiyalele enye inyanga eshibhile, ucebo 500 rand kuphela.
Uzokhipha 500 ngokulahleka ka-100 rand.
Ngisho bangathi babiza 1000 ngingalikhokha nje, mayizothakatha leli sela likwazi ukuyeka umtshontshe. Futhi nje angazi ngitshontshelwe kanjani ngoba bengifake ne-roll on ebhalwe 24 hour protection.
Ima wo, i-roll on ihlangana phi?
Kumele ngivikeleke 24 hours. Phela 24 hours protection ukuvikeleka 24 hours. Lightweni nginenkinga mfethu.
Ubufuna ukuyothenga ini kahle kahle?
Bengizothenga inyama yenkomo kodwa lokho lightweni mfethu idolobha lonke. Ngithola inyama yenkomo kuphela.
Awangayitholi itheku lonke.
Idayisa inyama yenkomo lightweni.
Hayi akukwazi.
Yazi ningi vele indawo edayisa inyama kodwa inyama etholakala yenkomo kuphela. Kodwa yenkomo lokho ubuza mina ngihluleke endaweni ezintathu zonke.
Uhluleke endaweni ezintathu. Bheke phi wabhekana?
Ngale ngawe bheke kitchen, e-kitchen. Kitchen ngubani? Hayi man, e-chicken, licking, chicken licking.
E-chicken licking. Angijwayelezwe nje igama yini chicken ngesiNgisi.
Manje ukhuluma isiNgisi ke manje.
Angithi inkukhu.
Kulungile ke sifundiswe esikolweni. Ishikini inkukhu vele
manje ucanze ungathi
ungadayisa inkukhu uyeke inkomo
ngihamba ebackup futhi
hayi ngibese ngiyobheka emandoso emandoso enandoso
enandoso idayisa inkukhu nje
inkukhu ibaluleke ngani kunenkomo ngoba phela inkomo ibaluleke kakhulu kunenkukhu
yiphi indawo esazi
ngibese ngidlulele KFC
KFC phela uKentucky fried chicken nje uchicken futhi nakhona
eh unawe nale English yakho yini ke pho udayisa inkukhu yodwa emandoso enandoso ngoba phela igama elithi nandoso ushikini awukho
inandoso chicken nje nayo
hayi le mazabantu leziphi ukuphi ungadayisa inkukhu uyeke inkomo
uthi labantu benzani?
Cha, ngithi labantu bantshontsha imali bakho abanisa labantu laba. Manje ngifuna ukubabophisa nje ngihambe ngiyobabika emaphoyiseni. Ngiphinde futhi ngiyobabika ngisho emsakazweni khona bezoboshwa. Bayeke umtshontsha imali zabantu.
Okay, manje fine, uma ukuthi uyaba reporter kwi radio then bese bezwa i voice yakho uzokwenza kanjani?
Uzolifihla igama lami ngibe umono na. No no ma. No, no, no.
Anonymous.
Eh, kodwa no no mas no. Uzoyifihla ke igama.
Uzothini nje like radio and let's say mhlambe mina ngumsakazi ke. Mhlambe wena ukhuluma nami. Hello, sawubona mla leli
ngizothi phela yebo sawubona umsakazi kunjani umsakazi
ngiyaphila ngikhuluma nobani
khuluma noMakhulumasheshe lapha emlazi kwa H futhi ngifuna ukubika lapha ngobugebengu wabantu abakhwabanisa imali umsakazi ngizocela ukungazisho igama ngibe uNonomasi
uzulishilo already igama lakho
angishongi igama ngithemba umsakazi ngizocela ukuba uNonomasi ngingazisho igama ngilishonini manje igama
eqaleni ushilo
eqaleni kwani manje ngoba ngishilo ngathi ngeke ngizisho igama ngicela ungazisho ngoba uNonomasi ngishonini igama athe ngicela ungalisho wena uyathanda njalo ukuzenza uclever ilento ke ngicasule ngayo uthi ngisho ngibe ngishilo ubhedi akabi njalo wena futhi iyangicasula lento yakho ukuthanda ukuzenza into ehlakaniphile uzenza usiyazi futhi akuthi ngivale ifoni yami bye bye
phela leya mpahla ngigcina ingenile phela
igcina ingenile ini konje mfethu
leya imali leya eyizumbule engana ndona nawe phela kuzona indaba ezimnandi for mina kuphela indaba ezimnandi for thina soba uthi ungawa phela nawe ngithi awuthi ufuna uqale ibhizinisi lana izimbuzi lana
le inkukhu baba
ole inkukhu eh ugitabeza ngithi wathi ushaya imali 7000
yeah 7000
ngizokunika u10
10000
eh ngizokunika u10 ongakwenzela yona wena ukunginika ibank account yakho imali phone number lesikhuluma ngayo ilink ebankini lakho olisebenzisayo
yini ukulinka manje
cha ngisho ukuthi ilink ireporter la kule bank kule phone.
Yeah, iripota kule phone kodwa mfethu ngicela ungayifaka ebank.
Ngayifaka ebank ngiyifake.
Hayi lethe ngesandla mfethu.
Isandla 10000 ngingafona ngihambe ngeke ngaphakathi ebank ngifike ngextend limit ngifike.
Eh. Akungokuthi ngifake ebank ngamanye uyeke bafo.
Yini ndaba ungafuna ifake ebank usaba ama charges?
Angisaba ama charges manje kuzofike vale ku 351.
350 singazu risk u 10000 ngo 350.
Hayi mfethu kunokuthi ngivale ku 351 ngamanye uyeke bafo.
Yeke.
Hayi yekela mfethu yekela mfethu. Angikwazi ukulahlekela ku 351 njalo ngenyanga. Ngeke 7000 uzongena kanye nje.
Hayi makhulumasheshe sometimes uyadidisa ndoda. Okay.
Hayi yekela papa mfethu ngisawudinga 7000
wakho. Ufuna ukuphikisana nawe. Alright sharp.
Hayi bye bye.
Hello makhulumasheshe manje mfethu awufethi ngafika ngaphathisela inyama engaka mfethu kodwa nje ukuthi uthi uyabonga
mfethu ngiyabonga kakhulu ngiceda ukudla manje
bese ngishilo nami uthi awu le ndoda ayisabongi
hawo bengeke ngingabongi ncube mdlela nkatha
hayi ngcono ke moya ujabulelile
ngidlile ngifuthi kugcwelisise ukumanje ngisafuna
kodwa phela manje kusala ama toothpick ngemuva
hawo ungakusangilethela lutho odliwayo nganele phela manje sengingaqhuma ngeke sadleka nalawo ama toothpick leyo nto leyo ishoyo ngeke ngisakwazi njengoba ukidla manje sithelaza mfowethu ngesuthi ngamfela yona ekhafe kunukunika izingane lapho bese sengibekele fridge sengiyowadla kusasa lawo ama 2 piece lawo
akusiyona into edliwa mfethu icipi
cha ungakuzangichazela ukuthi yini lawo ama 2 piece kodwa ngiyakwazi phela wena hayi ngeke ngiyakwazi ufuna ukunginika into edliwa futhi mase ukhuluma ngo 2 piece manje hayi
awu kodwa makhulumasheshe mfethu uyazi ukuthi upicking
cha ungangichazeli ngiyalazi igama elithi 2 piece lisho amaqatha amabili enyama i 4 piece lisho amaqatha amane enyama
ngolo ngikuyeke
cha sireza baba sihambane ngenkulumo singaphambana kanjani
kodwa ngolo ngikuyeke makhulumasheshe bye bye mfethu
Bye bye.
Thank you for watching Sthe'sZuluJokes TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this.